Cabang dengan
Yeah.
banibozosala ngoba babili abakathandi ukuhamba
ngabaphume bonke ungenabasha
bakhiphe nto babili-ke
wendolokhipha bonke ufaka abasha
babe babili
wendolokhipha bonke
batoshe khona ikhale
I don't know. I'm Azofika lenzululwane. Ubadilayo mba uyadilanga mpela.
Niseyoni.
Badilayo.
Niseyoni.
Ah, por eso. I say I can do for it. I'm not sure if I'm going to be able to do it.